rero nukuri biraryoshe ejo cyane gose nkaba rero mboneho nakaryo gutira kamo Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Nyenicubahiro ibarikitu yuko mu migambi ishemeye mu migambi myiza cyane gose ariko arakora n'ibyumviro byiwe ariko arashira imbere ku byerekeye iterambere ry'ukwaruka by'ukuri Nyenicubahiro aho bita abasani abaririmbyi nabo ni bashyire mu rungu nk'abandi mubafashe kugira ngo iyo entrepreneurship yabo nayo ni bayihe agaciro ngaha mu Burundi murazi yuko kuririmba bitari bya bindi yo kutambatamba mugabo byabaye umwuga abana b'u Burundi bise ngaba bise umwuga bise impano yo kuririmba ni benshi cyane umuziki wabaye ikintu kidasanzwe haciye imyaka hafi kinjana ubu hari abaririmbyi bahiye amakori n'ibindi byateye imbere hari abaririmbyi batunze imiryango bafasha igihugu bafasha ikomine bafasha ariko byose ni politiki ukuntu biri bugende Nyenicubahiro mu migambi mufise abaririmbyi nabo nibashiremo turabyize yuko nabo nibotere igihugu murazi muri kahise muririmbyi yitwa canjo amisi ari umurundi wa mbere yagize icyo bita kuronka agashimi ka francophonie free franc free francophonie canjo amisi abantu bace bavuga ati uyu muntu ava he uyu muntu ava mu Burundi u Burundi bamurekanye kundi kuntu urazi ko murazi ko bari kubatuza inabi ubwabo ndi hariya ahantu haravayo umuziki umeze neza haravayo abantu batwenga haravayo ibintu byiza nk'ibi niko cyo kimwe nige twari abana batoya twumviriza imiziki ya marege ya Bob Marley kwe twari abato tubaza uyu muntu aririmba gutya ava hehe ava muri Jamaica na namuzukuri abaye ava mu Faransa ugacumenya igihugu kandi ukakimenya neza kubera iki kubera iyo miziki ya rero turafite urwaruka rushoboye ubu bafate na nkama ya Rodoteur bayiramforce kugira ngo barungu two babinicuye babankadre bababe hafi kugira ngo bari amakori bagira amazu bagira imiryango bagire batanga ubuzi hanyuma inguvu y'umuziki ubu kubera communication na internet bishika kure cyane iyo rero urugaruka rwacu rurimbye neza singa mu Burundi gusa ni ku isi hose rero abasabye yuko leta nkozi leta mbyeyi kuri icyo kibazo cy'abaririmbye mu Burundi namwe bagira utugenegene bagira icyo bita komedi ko bocicarira kugira ngo abana bacu b'abarundi bazi kuririmba bahe impano nk'iyo niyo bubahirizwe bafatwe mu mugongo nakoze caane ibaze yuko na depresi ihetse ubu yari yayinsavye hanyuma mufite ikibazo bibiri gusa ntancike ubona ko arwaruka nagenda zambaye rwagwa rwanje nakoze
Isaac TV, oh.